Entertainment. Sound check 1, 2. Bana Kenya, tuko hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mara ni Mwenyezi Mungu. Tukitazama tulipotoka ni mbali sasa wana Kenya.
Before the main dais, we are kindly requested to allow our service providers